Niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nk'akazobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure kugeza akamakuru inkuru n'ibiganiro bigezwe ko biriko biravurwa mu Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza, hacange mwiriwe neza bivanye naho udukurikira uherereye. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka n'2023. Ntarakugeza ko iyi nkuru y'umubabaro ivuga ko mu ntara ya Bubanza hari umugabo yagonzwe n'imodoka agaca yitaba Imana ubwo nyine. Nonyemerere mugeze ko iyi nkuru ivuga ko abanyagihugu bo mu ntara za Bubanza na Cibitoke batekewe n'ubwo bakoho bahari imirwi y'abarwanyi ishobora gutera iwabo ivuye muri Congo. Kuva mu ntango z'igindwi turi ko dusozera, hari amakuru ariko haca hatandukanye hamagarira inzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi kurikanura, kuko umwanzi biboneka ko yiteguriye kwinjirira mu ntara ya Bubanza neza na neza mu kibira cya Musigati hamwe no mu makomine yegereye igihugu kibanyi cya Congo. Ayo makuru hafatwa nk'ibihuha n'abajejwe intwaro, akaba yaraye atumye abanyagihugu begereye ishyamba rya kibira muri komine ya Musigati barara ntibuca. Amakuru yagiye aratangwa ku mbuga ngurukanabumenyi ndetse na za WhatsApp n'ahandi. Kuri uwo wa gatatu akaba yavuga ko umurwi w'abarwanyi bo babinjiriye mu gatura aho bita kwibaro ni muri komine nyine ya Musigati mu ntara ya Bubanza. Abo banyagihugu bo mu mitumba ya Dondi, Kayange, Masare bakaba bamenyesha ko baciye bava mu mazu yabo mu bucagucago bwo kuri ubu wa kane maze baja kubazanya ibyari byo. Musitaneri wa komine Musigati akaba yabwiye kuri ubu wa kane radio n'imbonesha kuri sanganiro ko ayo makuru atari yo, ko ahubwo ari ibihuha. Joachim Nduwumwami akaba yemeje kandi ko bamwe mu bo arongoye bahungabanye mu gatondo kuri ubu wa kane, ariko akabahumuriza havuga ko abajejwe umutekano banyarutse gutohoza ayo makuru basanga siyo. Ahandi hamaze iminsi bihuha ni ku nkengero z'uruzi Rusizi mu mihana yo mu makomine agize intara ya Cibitoke ahantu rubi n'igihugu kibanyi cya Congo. Abo banyagihugu bakaba bavuga ko bumvise ko hoba hari abarwanyi begereye urubibe bashaka kwinjira gutera u Burundi, naho ne abajejwe intwaro bakaba babibeshuze. Bakavuga ko amajambo abanyagihugu bagenda bahanahana hashingiye ku bihuha gusa. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nkugeje ko mu ntango z'ano makuru nuko mu ntara ya Bubanza hari umugabo yagonzwe n'imodoka agaca yitaba Imana ubwo nyine. Ni umugabo yari avuye kurangura inzoga yagonzwe n'imodoka ageze ku ikorosi riri mu ibarabara nimero 9 karitiye Ruvumbu mu gisagara cya Bubanza. Yaciye apfa ubwo nyine amakaziya y'ibinyobwa bya Burarudi yarapakiye bisanzagira mu ibarabara kubera umuvuduko w'ikinga n'uw'iyo modoka bariko kandi bakwepera ibinogo byuzuye muri iryo barabara byoba ari byo byateye iryo sanganya ribaye kuri uwa 2024 ruheshe 2023. Abagendera muri iryo barabara bakaba basaba ko aho hantu hoshirwa amadodane kandi bakabuza amakinga kuhaca kuko biteza amasanganya. Nyagasani amwakire mubi. Nayo muyarika aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi. Ntunyemerere mugeze ko iyi nkuru iriko iravurwa mu gihugu cy'u Buganda aho umu admin wa WhatsApp yitwariwe mu butungane kubera yavanye muri groupe umwe mu bari bayigize hatamugishije inama. Senare ya Makindye mu gihugu cya Uganda yategetse umugabo asanzwe ari mu barongozi ba groupe ya WhatsApp bita umu admin gusubizamo umwe mu bari bayigize, akaba yikoze ku butungane avuga ko yatswe uburenganzira bwiwe bwo kuba hamwe n'abandi. Uwitwaye mu butungane yitwa Herbert Bayitwa Babo yavuze ko yakuwe muri uwo muryango wa WhatsApp bise Buyanja Mayirutsi, ukaba warugizwe n'abantu bavuka hamwe atagishijwe inama. Umucamanza Iga Adiru kuri uwa mbere hakaba yategetse uwitwa Alan Asinguza ari nawe admin cyangwa umuyobozi w'iryo huriro rya WhatsApp gusubizamwo uyu mugabo yitwaye mu butungane. Uwo mucamanza akaba yavuze ko mu kumukura mu bandi uyu mugabo yatswe uburenganzira bwiwe bwo kuba hamwe n'abandi. Urwo rubuga rwa WhatsApp ruhuza abantu bavukiye mu karere ka Buyanja ngo rwari rugamije kuzoza ruregeranya amafaranga maze agakoreshwa mu bikorwa byo gushigikirana harimo no gufasha uwoba yagize ibyago nk'uko bivugwa na Hilbert Bayitwa Babo. ku wa 16 Rusama 2023 nk'umwe mu bagize iryo huriro ngo yandikiye Asinguza amusaba icyete rimuha ububasha bwo gukora nk'umuyobozi ndetse anasaba igenzurwa ry'amafaranga yari amaze gutozwa guhera mu mwaka w'2017 igihe iryo huriro ryashingwa ngo aho kumusubiza ku wa 17 Rusama 2023 Asinguza yaciye amukura muri groupe amatata caravuka niko guca bayitwa babo aja kwitwarira mu butungane Asinguza kuba yamwatse uburenganzira bwo kuba hamwe n'abandi ndetse no kumwigiza kure ku bijanye n'ubutunzi bw'iryo huriro ry'abavuka ibuyanja nayo kandi ukaza wumva ngo nyarurira CPGL kandi ugirere garage twagarutse n'imvugo zitamenyere watahandu zisanga atari mu mazu y'uburiro muribuka tubabwira inkuru y'imvugo bita systeme usanga mu mazu y'uburiro amwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura aho utabizi neza aheza kiyumvira ko cuba ari ikindi gifungurwa gishasha yamara bagasanga ari uruvangiterane rw'imfungurwa ariko hagaca hiyongeramwo ubugari bw'ibigori cange bw'imyumbati uyu munsi tugaruke n'izindi mvugo zitamenyerewe umwe mu bo twaganiriye ati jewe narigeze kuja gufungura mu nzu y'uburiro yo mu buraruko bw'igisagara niho haza umuntu aje gufungura numva ngo ni munyurire CPGL kandi mugirere garage nshumva ibyo naratangaye ntangura kugira inyota yo kumenya ico gifungurwa gishasha erega hata mwanya uheze mbona bamuzaniye isahani yuzuye no hejuru y'imyumbati umuceri amateke ibijumbo imboga n'ibindi bivangitiranye naratangaye nari nzi ko ari nk'imfungurwa ntari bwakubita ijisho kumbe mbajije baca bambwira ko CPGL ari uruvangitirane rw'ibiba byatetswe byose ibyo biremezwa na Victor hasanzwe akorera mu nzu y'uburiro ariko kenshi ngo bikundwa n'abantu bakora ubuzi busaba ingufu nyinshi eka ngo n'abapolisi barakundaga CPGL nk'uko yabitwiganiye Victor harabandanya ati iyo bavuze ngo ngirira regrage naho baba bashatse kuvuga ko ubakwiriza mu kubarurira byinshi kandi ubashije ko n'agasosi gakwiye bagerageje kurondera aho baharaturutse iyo mvugo abasanzwe bakorera muri izo nzu z'uburiro batwiganiye ko nabo batahazi kuko bagiye gukora ako kazi bayisangaho ese wowe ubuza aho iyo mvugo yavuye mbega hari izindi mvugo zimenyerewe mu mazu y'uburiro aho iwanyu twandikire ubidusangize.